Mene bi enti ya se se, obi ya efa na fofra fofra, no de ba Asantefoɔ eso. Aden Asantefoɔ ya ye den, Asantefoɔ ya ye den. Ye ya ye no, monka enche ye. Biga kwe sa keka nsembi na, mimi huni se nyan sembi ya eni nin semwa, wa keka no emu. Because, de inti na munya kwenye kotine TV suwa, na ase, mupe se mugu, krobi, anase tribe bi, eni mase. All in the name of say, se se ni uni hobi yim, wa free ho, ewa bebi fufo. Aden inti ya.
Si. Mesi obi a wo kumase titi ni kumase ni bia.
Oyaza
muja ni wodi mu. Na do won hwe edidi mu a besi asofo so obi ofi kumase asofo fo nya omo nya azafo.
Asam mu mesi.
Mi na me kama se mi ga kwesi mi kama se ma so mi ga no. Mi ntu se bi
oyin. Mi ga kwesi na e ka.
Mi na me ka mi ga kwesi
mi se. Obi titi ni wo kumo e kumase ni e titi.
Wo kumase ni abranti e wo kumase. Alejandi ni wo yi.
Hey. Ayaza enye ye na ye kan ye nkan
sam so me no kan india na me mo obi adi o me biga kwesa me kama sem mu TV station kan me se obi e wu ni Kumasi titi ni Kumasi ah odware Kumasi ni subini odware ni Kumasi
ayaza
onu se bibia ensi ti odeni sesi ni bo se me na menka se obi a ye wu Kumasi ye titi Kumasi bia no aza honhom ada na pese wotane hye obi tribe sa se wo ye Kumasi ni ana wo ye Asantini na se wakodru nkran ana wafri Kumasi na se wunu wunu ze onsa maha bie mu a megu ya ni mase na kontunu ehwen a ne nchia ene ko adan ebusua menim de ntia bega ko esa keka sa ensem we because na me yada ne pa but me wama madwa no video we a waye wama madwa no adan tia Kumasi fo ya za esa sei o kan we na to obi trim na akina obi kwa kwari obi ba o se a yesi Kumasi fo mu ya za Asantefoɔ moyaza entie ntiasɛ mempene ɛma nware meba no nyansa bɛ ne wo nkɔma wudi mu nyansa bɛ ne wo proof bɛ na wo evidence bɛ ne na wo sɛ Kumasifoɔ ɛyaza sɛ yɛ wo Kumasi ɛtete wo Kumasi a wo yaza
bɛ ne Kumasi
ɔyaza
asa wo mu
sɛ ne sɛ hu ntia
ɛɛ nkɔfo wo no na sɛ mbamu nkɔfo wo hene na sɛ mbamu
me pa cho yɛ
asɛm na me no ka no
ɔno ankasa na sɛ ɛna yɛ Kumasifoɔ asɛm
because wo twumuta ne sɛ saniema no yɛ wo hɔ na wo twumuta ne beti yɛ pɛ the spirit of Azaa honhom no wo yɛ Kumasi ne babewura enti wo duru kye tia sɛ yɛ yi obi fun yɛ kye ni obi fun ni nyina e Kumasifoɔ no
enti wo ka ma ne mema nyina na sɛ mema ne nko a
ema ne mema nyina
ɛyɛ
Azaa Azaa spirit no wo
enti ɔhun sɛ afia pokua de ba ya yɛ hu ba bi asɛm no ekosi yɛ no girl na ɔte hɔ no so ɔhu asɛm ɔno so ka ɔkɔkɔ fa ba ɔhu asɛm aka girl no so kɔkɔ fa ba sɛ Asante ne ɛyɛ Azaa ɔhu sɛ sɛ obi afa na fofa fofa na ɔde ba Asante man ɛso na ɔde ba Asanteman so kyese enkomo amudi wo pa nyansa be nebom komo amuti TV station wo manya akonya TV station kakaka te sa Angel TV mon kanya sasem na nipa nsua de mfamfiri mu akwase asem asabi moti ho amokan nyansa be nebom se obi a ye wo ni Kumasi na girl na wote ho menim nimpo se ai Asante hene enso yaza ohene ne yaza afa na biga kwes ube yi no afiri mu se memo wo hene ni din na umma wa hini dini okan no wuyi ni firi wosi wo bia ye wo ni Kumasi etete ni Kumasi wanyini wo Kumasi bia wo yaza na kyese wudi yewura enso afra bi wudi yewura afra na menim de enti obi afa na fofra fofra no de ba Kumasi so no de ba Kumasi eso ye na yaza enti sa oti Kumasi panko no mama lufie a na oni olonka DOP munyina etifie ba akon abrabo bia na wo bone ne ma bia na wo ye no enti wontumi ma Kumasi de ma wafri Kumasi ana watu afri Kumasi no eno ena se amwawa emfa betaji wo bia se wo bia ya wu Kumasi titi Kumasi bia wo ya za bi ya kwes ko ne sabra bi mu
Kumasi ebe ne anwo wo ebe na ofu ba bi na betena ho
oh okay
it is the spirit of subin ne nu
enu mu
eninti na we se besi wo akoy de wo ni se mi wo kan wo hwe na se we de we Kumasi ni
wo
ya Santini
okay
fi so utie ne ne ye ne de wo ye na
okay
sa subin na de Kumasi no ayi Kumasi no otwum ta sa spirit ni bewura wo de just imagine asofo mo nka ha
okay
omo a obehu mo social media na omo ye loud social media beti omo nse mi ya no ayi obi a Kumasi ano tete no
oh
enti the spirit of subin no ewo ni mu obi etete ne nkan ne subanko sofo bi o etete ne nkan a obes of kese wa na ne subanko
hwe ebusua aha obese oble smart e wa ha sei but oboa ya che no on se ose obi a ye wonu Kumasi etete ne Kumasi bi akọ ya aza oba bebo asofofo bi mu din na woni mi se de all kan o pa che se asofofo ni nyina ya aza But when to me, I can't direct. Because what in kind of me, so be a tattoo, Kumasi, be a watching no Kumasi, ya woo Kumasi, be an oya azan. Enti, a sofu for Obebubo, omudin yana, indirectly no, omunina eya azan. But on per se, be who say, one on a air cancer should be a say, a sofu for we muya azan, tino, obia ya woo Kumasi, a woo Kumasi bankraha, ana no air din dia, nasa se subi woo homo, ebi ewenimu, azan woo homo ni bi ewenimu. They are quiz. Ade wo kwot re TV station den na wo no me ye den na wo di ye wo di di e wo no de e
ti obetimi abwa sofo ni bi din a wo
na se sofo omu kumase omu ntitu mu kumase nya obofo e kumase ni
obi ni kumase ni
akumase fo sofo na me kacho omu
na me sofo me papa bofo de
e wo na papa bofo no ntinkai
na
wo kumase
na wo ye
nkwati me kacho
okay you me kacho de bofo nsemi yo my ntie
pacho ni sofo bofo nsemi
oh okay
kumase sofo what you say omu ngina kumase sofo
okay nti patcha bobo ni nti
kumase asofo okay. Ai no ma betran kai
okay.
We no bofo okay. We kumase sofo obi nim we kumase sofo
okay.
Oba bese be sofo panyi sofo osubempa we kumase asofo oba bese betwam e de kokum chacha we kumase sofo oba bese de twam sofo wo wo ai offense yi e offense yi computer mind we kumase sofo
omunye kumase sofo every say for papa pacho yeah
omunye kumase sofo ti no the spirit of a yesu being no utwumuta ne betie pe ye kumase ti kumase a sa spirit in you
me yesu say afede wate mase enti asofo fo wabobo omude nyina reverend obofo reverend dr isaac owusu bempa reverend obofo reverend dr isaac owusu bempa che say oma obobo omude nyina computer man angel obinim omunye na omufri kumase ene konknai Prophet Kumita Munina, Wabu Munina Dimum, Omufi Kumasi and a Conkananti, Omunina Eyaza, just a subi humno, a be etiwomu, na way say na peninicasa. Say and a penini cotton TV so, ekasa, o evidence way. Say na penini ekasa, when ya quenya cotton TV so, monkan, someone chinima, eba betua, ombe se ah, bigger quiz, a brebby by opportunity TV so, ekan, sem, emma in chinima beshe be everywhere. As I want to our more host, you so the near general say, yet the sea will be tribe, or be about show so, and the sea will be tribe, a gunk of one in my say. What's the one a monstre? Moniaji and a monstre. A country called Ghana. Yet the sea will be tribe. What's the one as a host, and a monstre? Obo soft with India, when you're in free. Reverend Obo for your war soft into when you're in free. Only one come home. Cotto the and a book jet, Yenyan Teddy, uncle, and sister. Koto nebo dwa yenya nchade onko ebusa ye hwade aka no ento aso
ene ma hu se sofo bi eye azan ana sofo bi free ha eno baaye nti wo yazan edien ene ma hu ni sa
me say the spirit of azan honhom no ewo ni mu emra ye wu kumase
ana me chose se bia na wo bi azan wo bi ama wahu ana se bia na wankasa wo bi azan ana se bia na wo introduce wo bi ama nipa na azan no edien ne kire because wo tu bia wa no kasa wo bi a ya azan wo bi afri kumase wo ye sofo wo ya azan me ne wonya adwene
me say aha obi a ye wo ni kumase
okay.
A titi ni kumase azan spread honhom no ewo ni mu
ensa ma wo kanu ntimi nkyerekyere mtena se woni nyina so wo bia
ah en nkyerekyere mu nkyerekyere mu
se bia se de na kyerek se sofo bia wo firi kumase na se wonu ku kumase yaza
asema make i want ya na
menti ase agesa wo kan enti na masan ya repeat ya ma wo
se se ka se any pass messi any pass messi any pass messi ya necessary nipa no wo gine wutum se se nipa no ya wonu kumase titi ni kumase ya the spirit of eh azan because of say ye won kumase tin kumase
akwasi wonyine no ehimfa na otenae wo bankran ha abreben
me bankran 2017
2017 ya na bankran ha
okay
nti kumase wo tena ho no mo chee ye
ah kumase me ahome atete me
okay nti apart from phone se adwuma no adwuma ben biem na asan ye ye
odi wi ekura no wa me ehu se kumase na ye wo no etete no na mini ni se wo mom na wo ye aza wo na ye wo kumase titi kumase ena wanya awofo a omubetea ena woya za emfa meme sai obi a yewunu kumasi bia se obi a wonu kumasi bia na eya za phones adwuma na wo ya na wo de za ye no enkyere se obi a ono so ya phones adwuma bia e de za ena eye etobre bia osemo me kasa na se sebi obi anyini na onkanya sasemo a ye hwananim e ka kire ne se de woken woken jimisem de woken nyansa e bia enim nyansa bi anim because as e obi afa na fofra fofra asantefoɔ ya ye sei asantefoɔ ɛna asantefoɔ kumasefoɔ asantefoɔ adan What's no Kumasi? Mama Luffy and our te ewa pancrono, minimo. Now it's Mama Luffy ewa pancrono. Na it's your honor now with Sino. So now we are Zao fear ho, and now we are Zao Kumasia. And non chess will be a naughty pancrono be an Ayazao. Baby, I want to answer Kumasano, and now we are Zan. And chess and baby will be an honest Yazan. When you could draw as a car allegedly pay, I'm Yana Maker. What an incessant Bumiana Maker, me with TV station, a film. Ha, baby, I got a Bruno. Obit me continue TV so go obi tribe any mercy. E ke kan sem wa any without any tangible evidence. Wan fa evidence dia ma e kamia na meka ya wukumasem ko adia. Odi mi sem wa wo kan nei. E betima nyansunsu aso wo obi so etina. Obi awa de betima agu. Obi betima ko hia obi se bidi kakan. Obi betima ko hia obi na na mi gine ho. Ya ba gusa se ofri hin kumase a. Kumase de ya da bi because matter se biga ko eskra e ka se kumase for de omu yaza. To feel that why you're moving, I'm not sure. Monsre, money, a geno, and for swabbing a debba brain cinema, and I hear your tears say no for swabbing, and you're being a frimo, then you're missing a frimo. Video with the Indian Siam Fem Frimo. Messer, you're right, or take a corso, Nana Piao. Sir, what don't pay you for any Asanteman council, sir? A bread who said Mosaroaka. Not Obi or the Asanteman, and him a ya fombiano, yet any farm raconso. If you have a care, the Abaya Muba, you fear, apology, one yan to me. Yehudi Kosi Yebim, so Masaba, so Mansama, Yehubim, Yantin once in Biabim, Ebisin, ne. It will be a soria, not odia Santamayanim, air form. Nanka will be Akwes. Oh, big Akwes. The Lord is my Baba, big Akwes. The matter was in that Mamma Moe, and if she messes up over Shaw in your comment section of a video, you know, yeah. What share Ama Uniabi answer to me, Aka, and what we say, a buffoo, Abba, not chess, a young someone. Big Akwes, a quartz, Angel TV, a car, yeah. Na sebi wanya obia ama no anti ne se yen kasasa na omuwie ye e posti video no e match se abeto abefontinta video so e hawo ni sunsanso a e de beba nchirima ene asanteman eso no e de wanyene ho ne de ale se wa kan wie obia wo kuma se titi kuma se bia no wo ya azan wo ya azan umum e na wo ya azan abuja meda wase na mama omo ene hye makram.